Bye-bye, yeah?
Bye,
yeah? Thank you. Wow.
Hakuna Matata. Jambo. Ah, we move as quick as you can. Una, 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 Jambo, Kwana. Habari gani. Nzuri sana. Geni. Kwa karibisha. Nanziba yetu. Hakuna.
Whoa.